inhliziyo iyabalisa amehlo agcwele izinyembezi imizwa imizwa ilimele umoya uphansi usuku nosuku igazi liyachitheka usuku nosuku imindeni ithungatha owabo kodwa bathi inhliziyo iyabalisa amehlo agcwele izinyembezi imizwa ilimele umoya uphansi usuku nosuku igazi liyachitheka usuku nosuku imindeni ithungatha owabo kodwa bathi sithole inkululeko siphila ngaphansi siphila ovalweni siphila empilweni yokwesaba sesingabazingelwayo mihla namalanga siyabaleka kodwa sazi siyaphi imimoya yethu ayikutholi ukuthula inhliziyo iyakhala ayithuli sokwanele bo
kuyindoda enjani edlengula iphinde ibulale kuyindoda enjani ekwazi ukufaka isandla emntweni wesimame kuyindoda enjani elukeza umuntu ingane encane kuyindoda enjani ebhubhisa umndeni wayo ngezikhali uyakhala mthulisi ngakho ke walwenza ngokukhulu uyakhala mthulisi uyaxolisa mxolele wamthembisa izulu nomhlaba awuzange umthembise ukuhlupheka nosizi
ubulala ingane encane ubulala odokotela ubulala ososayensi ubulala amaphoyisa abaquli bakusasa habe sokwanele igazi elichithekayo ingabe umuntu onjani wena ingabe umuntu noma uyisilwane
ubulawa kwabesifazane sokwanele ukudlengulwa nokubulawa kwezingane sokwanele ingabe thina inempilo kumele siyiphile
namanje ngiyaqhubeka ngiyabuza siyabonga